Pofuna kukusamalirani kuti muende bwino pa msewu Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndi bwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndi bwana 28,000 kwacha kuchoka ku Blanta yakupita ku Msusu akulu 32,500 kwacha ndi bwana 25,000 kwacha return ticket akulu 60,000 kwacha ndiwana 47,000 kwacha kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndiwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndiwana 25,000 kwacha mitengo iyamba kugwira ntchito lachisano pa 24 June 2022 ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina Tango imbali phone pa nambala iyi 0886 780 355 Crazy Buses miles of smiles to your destination
Chawango Ndine munthu wokonjwa zedi kuti ndapeza soda anga lokulembera ndi Kalata iniyo achimwena anga wokondeka uko ku Mangalande muna bisala mukanabwera koma kuno kwano kwa chafera nthengo mudzadye mbulumbushe pachasamati kwa eni nkwa eni ndithu kulibe nkuwe kuma kudyatsa nthangala koma dzungu leneniro mukulifuna mukanabwera koma mwakhalitsa Nanga nene kuti pala matsukwa mukuri kumbukirabe kumeneko mungadyeso ino olonzungu anu mudakwatirayo mungambire pati chizungu chake kumuuza kuti ndikufuna pala matsukwa chidulo nzunguyo akuchidziwa koma ngati akuchidziwa ndiye chizungu chake mamuuza kuti chani sangayese mwamba uthakati ana anu simwina akupulukira kumeneko akungokula mwachibwana bwana liwombo nkumasokonekera abale anu ife tilipo kuno mukanandirana ana anu tidzawamate phula paliwombo mururu kupanda kusamala umagawanikana mukanandikweza ndege tikachite zimenezo mundilolebe koma ndiyamikire basi zomwe zicha zotsogola za kweze kamba kuti gula sitampa tsiku lalero ndimati ndinene kuti kukweze basezi ukangogulira tikiti ya basi yopita pa ulendo komanso kubwerera nthawi yomweyo umaanda chidisikaunti chachikulu kwambiri ichitu nchifachake ambiri maulendo awo akumakwera basi za kweze basi amadziwiratu kuti ndalama yavuta ndipo sizikufunika umangobetsa chisawawa kwathu kuno kusizinthera ndiye kuchitika zambiri amwene ndipo ndiye manyasafe simene timakondera zinthu timakonda zinthu kwambiri kufikira kuti mwina mwake nthawi yathu yambiri yogwira ntchito timakhala ntimabungwe timabungwe kukambirana kutukukwe kwathube pena pake kukhoza kuzakhalabe kovuta chimwene kukonda kulankhulalankhula ndikudziwa mmafunisisa mutadziwa kuti kodi ndiye nkhondo kumeneko yolimbana ndi katangale ikuyenda bwanji khaya mwene tatisiyeni ife tidzingodya agongoni athu basi zakatangalezi monga muja ndafotokozera muja mwina make moyo winawo koma panopa ndi zikumadzaoneka kuti ndi za ifeyo opanda maina afa achimwene ifeyo ndamene timaphweka kuti njata kutiyendetsa chionjuta kutivivinyiza mmatope kutiyendetsa njinga pa mimba kutizondotsa mutu pasi miyendo kumwamba mpaka tandithu zidziwika kuti obwanta asandakatangale kopsya koma mabigi kuntundako akatchulidwa nkhani zakatangale ngati zimamveka zimathera lupo mwepo achimwene anthu owakonda ama jita kuti hai mukwana mezira alawa big yatu nkhani zimene zisizi kwa kudza hai kumakana kawo bwantasa zikadamveka. Nkhondo akatangale kwathu kuno kuthenga kwake ndikovuta chimwene chifwe masankha nkhove ikakhudza anthu enake simakhalaso nkhondo akatangale imalowa ndali tsopano ndipo sipakhalaso kupitakitsogola mwene. Leo ino zilipo ndithu nkhani zambiri mbiri zokhudza Katangale zimene zikukaneka ku mabwalo athu a zamilandu chifukwa zinapezeka kuti ndali zidalowerera ponso anthu nkhani zija anayamba kuzitenga mwandale ndipo palibe ponso chochitika zimadzaoneka kuti andale amene amamangidwa nkhani za Katangale mpaka nakakhala ku ndende amangochita tsoka chabe koma andale amakhala ndi anyamata awo anamalira awo amene wandale wawoyo akangoyerekeza ina ake ungomunena kuti ah wakhala ngati akhudzidwa ndi nkhani za Katangale awa ndi anyamatawo kumakhala kukuwa ngati agalo achiwewe kutukwa na mtundu wonse zikuoneka kuti anthu ena ake adalembedwa malemba kuti awa ndi akatangale koma awa sizingatheke kuchita Katangale zikumadzandisekesa kuti koma zikumafikaso pena pake anthu kumalimbana kuti ayi wathu chabwino ndi wakatangale koma wanu yonso ndi wakatangale ndiye watchulo wathu yekhayo bwanji. Komatu pena pake ndife anthu ombwambwana kwa basi chifukwa uja achulidwa kuti ndi akatangale basi ndiye nanso akuyenera kuti achulidwenso kundende kwathu kuli anthu akuba nkhuku inde zoona chifukwa anthu akuba ndalama zenizeniwo ayende anyamata amene amakhala akuponda ponda nkhani kuopseza mkati anyamata amene amakachita mibindikiro kumaopseza mali itanda anzake kuti ana njoka ino mufuna mutane muchoke tikuti muchoke koma zoona. Miti yathu simagwira ntchito shuwa ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri anthu osekerera nkhani za chibwana anthu omaombera mmanja anthu osayenera kuombedwa mmanja anthu amene sitimadziwa chimene tikufuna anthu omangofuna nthawi zonse pakhale maphokoso anthu ena ake apondane dzala ndipo ayambe kukangana ukhale wo kunena zoona chimwene ine kukhala ndi kwina kolowera ndikana munyamula na magetsa ungayo kuchoka kayo kwathu kuno amwene dziko limene timangolankhula kenaka kulankhula koma sitimatanthauza zimene tikulankhulazo anzathu obwera kupezeka ndi foja wamkulu mulumulu kuchita kuvomera kuti inetu mukandiona ndine foja wamkulu kale ndi malima ndekha ndiye wina ndimadya ngati saladi wina ndimathira muti mamawa uliwonse wina ndimathira madzosamba tikamasamba wina ndimasuta winanso ndimachita kukupiza ngati mpungabwi koma chifukwa cha khungu oweruza nungonena kuti ah inu ndi bwana inu basi tiganizeni kena kake mudzipita bwana inuyo khungulanulo simungakaponde ku ndende zathu koma kungoyerekeza kupezeka kanyamata kachichepere ndi milandu ya fuja oletsedwayo kanyamata kapatapata kumachita kudziwa ndithu kuti komatulo kanyamata aka katunduyo sikuti akakhale wake alipo ena ake eni katundu ameneyo koma ndiye kuchita kumugwira ngati chigandanga tachiwokera dziko nthawi yomweyo msimbi kakache nthawi yomweyo basi amene akakhale ku ndende zaka 8 wopandaso mwayi wopereka chindapusa basi tili mu dziko limene limasekerera zopusa kwa basi dziko logayana udani ngati ine ndimadala ndi awa iwenso na magetsi udanena awamva zilibe kanthu kuti kayasudziwe zimene ine ndi awo tidayambana komabe iwenso kungoyenera kutsatira basi kudana nawo ujeni zikuoneka ngati mpaka na pano kwathu kuno maudana abwana ndi wachiri wawo adzakhala muyaya basi chifukwa manyasa afe ndife anthu amene timakonda mabodza kwa basi kukonda kupsepsezera ndewu timafuna tidziona anthu asakumvana akuyenda aliyesedwa chedwache basi zimachoka patali koma ndimakumbukira nthawi imene ija chimwene inuyo ndine komaso anzathu ena timakonda kuonerera ndewu ya atambala basi ukhala muzungulira atambala awiri atautsana na chenjerere akumenyana ife tikumachemerera tifikire iwe wina akaoneka kuti akutopa basi kumuka kamizira komweko akapitirize ndewu zomwezo timapita nazo ku sukulu ndimakumbukira nthawi imeneyo pana chipere fupi sukulu potsekera timasakasaka anthu amene amakhala akuonerana mkodi kwa nthawi yayitali ndiye timawalimbikitsa kuti akachotsane chimbenene pa tsiku lotsekera sukulu ndiye kumakhala kusonkhana wina atanyamula dothi m'manja Anvekere amene akukula mtima aphume ndiye kumakhala kuphuma onse awiri owutsira na chenjererewo ndiye imayambika ndewo ife mbali moti kumachita kuti iwe pang'ono ndi pang'ono tafika nazo poti ngakhale mtsogoleri ndi wachiulu wake tikufuna aphume doti basi kenaka iyambike iwe basi zachitukuko zija taiwala mapulani onse taiwala zilibe kanthu kuti tikaonerera ndewuyo nkumaliza tibwereranso ku nyumba ndikapezana ndi mavuto omwe aja bwana amenyane basi ya tsoka lake anthu apatsogolowo amamvera di zimene anthu okonda kuonerera ndewu ya atambalawo amafuna ndi amayamba ndi kumenyana okonda kuonerera ndewu amakhala ngati anthu okhudzidwa kumakamba zinthu ngati za nzeru bwana akutionerera anthu amenewa akutionerera bwana tikuyenera kuchitapo kanthu bwana asatione ngati ndi fopepera yayi bwana musakukhala chiteya panunkhe mphira pano basi kumbali inayonso enanso amakhala kumamuuza munthu wamkulu chimodzimodzi bwana ofunika kuti tikonzekere mnyamatayu ngwachabe bwana akhoze kupwetekani tikonze basi ameneyu zotsatira ndi wo ukhala ena bweza umanena kuti ayi sitidankhulapo tiye ndilole abongwera ziphuphu agwire ntchito yawo akamaliza tidzalankhula basi kutere kumene mwayamba maphokosomo basi msewu wa blanta bypass uja mufuna musatikonzere sititopatu kumbutsa kuti kumwanza achinyamata akusowa chochita apatseni sitediyamu nawonso ndi anthu
ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande akufuna kunyasalande sungamvetse